Chamisa, chete ngapinde zvake kukomana.
Maga register here. Muri kuvota here. Muja protect a vote here.
We shall protect it by all means. 100%.
2018 haitike zvakare here.
Vakomana mukona mapfengera nakaita. Vaketi hapana munhu. Hapana munhu vaketi. Kokora! Thank you.